kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel. Kanza kwethu. Si uploada ama video every day. Ngo 9 ekseni sizozama nango 3 ntambama nango 9 ebusuku. Kodwa into eshayo manje load shedding. Kuhlezi ne load shedding, load shedding idonsa ama hours amaningi. So usho lapho asikwazi asina access ku Wi-Fi, asina access ku computer because ama computer abasebenzi phela without ugesi ne Wi-Fi span ngaphandle kogesi kwenza ukuthi kube nzima. Kodwa ke ama video suke khona insuku zonke. Ngicela ukuthi mawusubscribe ubuye njalo kuyi-channel ngani zakwethu ubheke ama video. Namhla sibheka la iphupho likaphilile wakantule. Uphilile ntulo uthi mina ngicela ukubuza ukuphupha ukuthi ukuphupha uklina ulwembu kuchazani. Sizoqala ngokuthi uma uphupha ubona nje ulwembu esikhathini esiningi uphawu oluhle osuke libika ukuthi lindele izinto ezinhle, lindele isikhathi esihle esiza empilweni yakho. Number 2, uma kwenzeka usuphupha ubanjwe ulwembu, lukutrapile ulwembu, uphawu sithathe njengolubi ngoba lolu lusuke likutshela ukuthi ungase ubhekane nezinkinga, ungase ubanjwe umoya omubi noma uzobanjwa izigadlo zabathakathi ezizothikameza inqubekela phambili. 3, uma uphupha la ukukhuculula ulwembu noma ususa ulwembu noma uhlanza ulwembu, uphawu sithatha njengoluhle ngoba lushoke isinyathelo sokuxazulula izimo, sokuxazulula iy'nkinga zakho nokwenza ushintsho oluzokwenza isimo sempilo yakho sibe ngcono kakhulu. 4, uma uphupha futhi uhlanza ulwembu, ukukhuculula ulwembu noma ususa ulwembu, kwesinye isikhathi kuyenzeka ube uphawu olusuke lusho ukuthi lindela impumelelo kokwenzayo ngemva kokusebenza ngokusikhandla nokuzinikela. Kodwa ngesinye isikhathi mhlawumbe kungenzeka singathi thina mhlawumbe akubuke around ukuthi azikho iy'nkinga ey'khona emndenini wakho noma nje empilweni yakho eyidinga ukuthi uyixazulule, uthwale isinyathelo sokuyixazulula uyilungise futhi ungenxoxa ubone nanto ulwembu. Yabona, siyabonga-ke. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukubukela le video le, bese uyilayikha, bese ubuya ngakusasa khona amanye nsuku zonke uyivakashele i-channel hlezi akhona ma. Awubuki ngoba uphuphile but uyalibuka iphupho senze usekathi noma uphupho usuya-understanda noma omunye umuntu umeke esebuza ngiphupho usuyalazi. Yabona, so siyabonga-ke. Unkulunkulu engathi I'm not going to be able to do it.